Amagugu alelizwe, amagugu alendawo. Kuwo wonke amabala aluhlaza nanjani, kuwo wonke amathafa, kuzo zonke izifundazwe zakuleli lihle kakhulu, abantu bonke balelizwe abawuvala umlomo ngesifunda uMkhanyakude. Oyisimangaliso esiyisimangaliso esimangaze izwe lonke nomhlaba wonke. Lo mhlaba esandleni sikaSobhuza Dlamini owawuthengiswe ngezinkulungwane ezilishumi inkosi endala yakwaButhonga. Ivunywe ungqongqoshe omdala ohulumeni wentando yeningi unkosazana Thokodidiza ngenkathi uvuma ekuqamba igama lokuthi simangaliso esimangazile. Ivunywe isilo samabandla uBhejane uphuma esiqiwini evulwa umkhosi womhlanga ngwavuma kwesikamngomezulu uvunywe yizwe lonke ivunywe izizwe zonke zomhlaba ngenkathi bemangaziswa isibaya sofishi esitholakala enkovukeni otshwayeleni ivunywe izizwe zonke ngenkathi emangazwa inkosi yakwaButhonga uMabhutu Tembe ebiza umkhosi womthayi owenzeka njalo ngonhlolanja lapho ebiza khona izizwe zonke iMozambiki iSwaziland iBotswana ivunywe inkosi yaseLimpopo uKing Mjaji noMamitwa bavumile bamangala bathi esinjani lesizwe isizwe sikaTembe lesi isizwe sikaNgola nyama isizwe esiqukethe amagugu ezwe amagugu omhlaba otshwayelo umkhosi womthayi ivunywe izwe lonke lingawuvali umlomo ungqongqoshe uMike Mabuya Khulu akawuvali umlomo akawuvali umlomo ngalesifunda uMkhanyakude Idideleyo mabhijanga kajangi usikhumba semfene singagugi ngoba nakho impethu sithuswa uboya obusabekayo usabelo imbongi yami.